Imana rero kuva abisira yeri ikendi basezeranira mwari muzi yuko itababwira ibibazo biri mbere naje wibyo ofise yasezeraniye niyigeze mbwira yuko hari ngorane nzohura nazo haje imbere gusa iravuga ngo nutagira ucya bizogenda uku isezeranira Aburahamu yuko izomujyana i Kanani niyigeze imubwira yuko hari inzara izotera imbere nigeze umubwira ko hari intambara azohura nazo nigeze imubwira yuko azohunga ibyo ntavyo yamubwiye ariko Aburahamu yarahuye navyo yarahuye n'ibibazo iyi dusezeranira nitubwira ibibazo tuzohura navyo ariko nagira ndakubwire ngo urugendo ruri hagati y'isezerano no kurigerako n'urugendo rutoroshye n'urugendo rukomeye cyane nubona ubwiza tuzohishurika kugira tuzobugeremo turacyagwana ibi ubimenye sindiko ndaguca intege ariko nakugira ndakubwire ngo uyu mwanya uri hagati kugira dushike muri ubu bwiza ni ntambara dutegerezwa kugwana ariko kandi tunesha haleluya nicyo gituma usanga henshi bavuga ngo mwihangane ngo tubirorere twihanganye kwihangana wibaza yuko uvuga ngo nihanganye ataki atangorane wahuye nayo eka burya kwihangana cyane cyane ni kintu bamwo mu gihe wagize ibibazo haleluya rero ivyo twasezeraniwe ko tutarabishikamo tubirorere twihanganye muri uko kwihangana niho tugenda duhura n'intambara niho tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye amasezerano ufise kugira uzoyashike hariho utubazo hagati guma witeguye witeguriye uhura n'ibibazo ariko icyo ukwiye gushyira ku mutima ni iki uko biri kose bijya nasezeraniwe ntegerezwa kubishikako ibyo nasezeraniwe Satani akindagaramye cyangwa atagara mu mugani wa wa wundi nzobigerako na wewe hagarara ushize amanga n'ibibazo byaza ubibwira uti uza ureka nzobigerako umuriro waka utaka nzobigerako kuko hari icyo Imana yavuganye nanje kandi nzokigerako.